ayikho into eyingozi njengokuhlala lapho uNkulunkulu engekho khona. Asikwazi ukungena lapho iphimbo laNkulunkulu elingekho khona. Uboyigada izinto othi ubungena kuzona lithula iphimbo laNkulunkulu phela uNkulunkulu. Ubusisiwe ithemba lakhe leNkulunkulu. Ngokuba uba njengehlahla esitshale emanzini amaningi, ihlahla zayo ayibuni. Kodwa once wayeka ukukhonektha noNkulunkulu uyaqala uyafa. Kunabantu esifisayo ukuqala nabo impilo, esifisayo ukuya nabo phambili empilweni, kodwa inkinga behlala nabalivala iphimbo laNkulunkulu. Kunabantu Nkosi yami abahambayo around kune void empilweni zabo ngoba babulala their spiritual man. Ayisekho iconnection between bona noNkulunkulu. Bahlangana nabantu wa deprive your spiritual man, waqala wafa. Kwenzeka into eyisimanga, ngizalwa ngiyingane ngineminye o-11. Uma akazange etatazele kodwa wathatha ukotini wabopha umuno lo wesi-11. Umuno awuzange utshele umuntu kodwa wayiqathakele ngoba iconnection yayisingekho, igazi lalingasaflow. Uma ungena lapho uNkulunkulu engekho khona, kusilenseke iphimbo laNkulunkulu. Asitshele umuntu kodwa sibona ngawe iqhathakele. Ingakho lithi iBhayibheli, inkambe embi iyayona inkambe enhle. Sanibonani.